Falaf la hiatu mani we hane e te vala tartu po ke lato i mai afiaf nei. Whakamua koe taha e te whapiriangan e whakahok paua ke ke pungpongi ni nei. Ke lato i mo e tahle kua. Koe ke li e he taha tanga pāpālangi e taha fuki kwa nofo mau ke he motu. Whamole ia koe pole ke he pitinisi hani he motu. Koe he pehana mena kwa tause ki mua he tau iki whakawhiri. Ha koe ke li ia taha tanga ta fuki. Kai pehe fuka ia nā kai whan pawaka ia ke ke li tanga ta nei. Ka koe pia e ta ke he tau mga ho ia. Koe tau whakahala ni whakakiste e himta kau leo leo ke latmo ia nei. Ke whakahala i ki lalo hefo he mata whakatufono ua seo whaang furu. He tohi mata whakatufono ni we tau tahe awhi hewe seo onu whamaono. Mai to tonge ia nei, ua seo tāla ke whalinga ngau. Ha kua tātua ia kua keri, mui mawalanga tai mai he whalinga ngau. Nā kai pehe nei e whiwhiriang he tau iki whakawhiri. Mui whakaonga ia lau tōru e mata whakatufono ua seo wārungo furu ke lātumi tangata nei. Ke nā kai whai whakahala, kai tahe tau ke onoonu ki ai. Ka whaile kua foki, ka tupu he tau taha tau ia. Tō liwa ia ke tū ki loto, he whakawhiriang me whakaonga e mata whakatufono, tā seu limu pulmaua. Pehe e tau hātaki, he tau iki whakawhiri, koe tau ka kāno koe tūku ai e tau hātakianga me whakaonga e mata whakatufono, ua seu varungo fulu, hako ia nei ne whai whenonga mai ke he motu, ke tau spisnisi. Moe whakangahua fōki e tau tangata nofu motu. Koe tau puipuianga e tau mamui tangata ke whakaonganga e tau lākau kompiuta, ha koe tau tangata kolokolo vau, koe whakaonga, koe matapot manatu mai tau whakakuanga ke lato e me whahinga hua leo leo ke whahi tapu nei. Koe hoko mai e tamta kau he whahinga hua leo leo hao stālia, ke tau se tau whakakuanga ke lato me tau leo leo he motu, ke tau puhala ke puipui e tau tangata, mai he tau puhala koe whakaonga he tau tangata e tau kompiuta po ke internete. Koe whakaholoanga nei tupu mai ha koe whalo tau whakatutalaanga he tau takitaki leo leo hao Pasifika, ne whakahoko ai ke tau kwa mole. Ne kwa talia ai ke whai onoanuanga ke whakalulahi e māmaanga he tau tangata he tau Pasifika, ke tau mhena kua hangahanga lea ke tau whakaonganga he internete. Mua atu ha kua lohi whakaonganga he tau whanau mui tau fuata he tau kolopi henei. Koe niwe ta he tau motu ni kwa whiwhiri ai ke whakamutapatu e whakaholoanga nei ke he tau Pasifika. Koe amana ki anga ka eke ko whakalaula he tau iloanga he tau tangata ngā hua leo leo, tō mai eke alo tūru ke whakamama tu fōki ke tau tangata he motu. Mai whakatūmau ke anonu ke tau puhale whahe ngā hua, ke laumatai ka eke ko whaimene kwa tupu mai ha koe tau whakaholoanga nei. Koe mata ngā hua nei amana ki ai ke whakalaula hi atu wai ke lauia e ua fumata he motu he Pasifika ke he lalima e tau. Koe taha whakakuanga po ke whakatutalanga fōki, ne ko amna ke ke whakahoko, hapangi ke tau tangata usi he motu, ka whakahoko ke awhiawhia tu loto, ke he Alofi Rugby Club. Koe whahi tapu kwa mole, ne whakahoko e whanu he tau iki pole he atu Pasifika le veki ai, ke he asihaki anga he tau motu, ke he tau ngahua mo he tau tope. Pehe ai e jirifu palimia ko toki tālangi, ilahi he tau whakatutalanga ke lati ia, moe whakamarikisi ha ke tau ngahua au loa, he tau motu he tau Pasifika ke asia ke anga he tau motu.
Koe nonu e whim meeting ia ne whanau ke he tau whakahohoanga he tau kutu te tako ta. Ke whakamori e mena na whakahingoa he tau tūru koe economic growth. Tunga ni he whae tāna e tau tūru himatu nei. Ha tau tūru, whakahanga tau tūru tourism as a main driver. Ke tau sia ke tau ngahua nei. Koe tau motu tunga ihe ki seo ko Samoa. Tōtahe nabaha ke Samoa he liu oa e mune ki sia. Tua tōtahe maupanko me mea haa pia. Si tōtahe longa e tau hotel. Si tōtahe longa e ngahua. Fia fia tu Samoa he ki seo. Hapa tu mene ihe lauturu nuka tau se kato investments nuka tau se lauturu ke lātai me tourism. Koe ringa koe tūru fonu huma tūru. Koe tūru fonu. He tahe mga aho e whahe tapu ia koe fonu huma tūru he fia. Koe fonu he he hingoa he fisheries, mai whanapuki he environment. Siki CIO he mina ia e wakaukau he whakatawhana Samoa, he whakahoko e doa investment, ke manui nei te tangata Samoa, si whatoka tutara whakina amuro tūru, tunga ia matu whine ni au ne hotela ia ni au matu rige, lahi whiwhihan, hako meke ia ke maua e tautupe he tangata o he tawhana, sabi he whakini matu tourist. Koe mena mahuinga lahi e ia ke hea matura whanuanga. Ke he tūanga he tau whakata whanu. Ke he mauanga he tau tupe. Me tau puhana ke whakahoho ki te whakatawhono ki te koutū hea te Pasifika, ke whakatatai ono no nanga, ke te puhara nei no kutau se, ke whakamurui nā ki te tangata he te mūtu kutake te kataha. Koe ua lai mena ne ono ono whakamakutu rahi mai tūru gei kataha ka fisheries, tunga ni hilai te tū, koe mena ke wāki, koe tourism. Hai ai fuki e whoro mena tunga ia ono whakatara ia mai tūru whakakū, ke lāta ai menun, ke lauri ki kau whakarataha ai, tunga ia kutau si te tūru maha nei ma sā mō mō rāratonga. Ke maike ia a te tūru ke uta lahi nunu no ka manako lahi saina ki. Koe ono noanga he hama tūra whanoanga. Ko lata he tau whakatawhono ke tau se e tau mena ke hiki hiki aki. E tau puhara ngā hua he tau kautū takitakataha. Tunga ia sā mō. Ono ono mai te whakamāma mai he Prime Minister Samoa, esipi he fukini me Minister of Finance. Ko te reforms o rau tūru ki lāta ai me te omena ni whakahinga te tūru ki te SOEs, ko te trading departments i te he whakatawhanu ia. Hiki usi rau tūru. Mai ke rau tūru ki tuku atu ke private sector whauru a matakau ki he. Si lahi munuina he ha rau tūru o mūtu haka tau se ipi he te whia te tangata. Haka mai ke rau tūru ki o ke private sector, tau se tanga hua. Mui mitake e tanga hua tūru ni tau si manako e ala Samoa. Si pihia na tau tūru ki neke o nono anga hako ia ki tau trading operations na tau tūru ki lari ki moua whakalahi tupe. Ne ko moua me ia I tunga he bond store ne whakate tala I tunga fuki e telecoms. Si pihia fuki ni he niwe pau. Kui tau mena ia he hato ki sia kwa lai ki tau tūru ki nono fuku makutu rahi ki ia. Ke whakarauhi, kui whakalahi tupe ne moua me ia. Ke whakamrui nā ki tunga hua, buke tausia ki tunga hua he hato tūru kai tūru.
Pehe whaka ia mua atu e anuanuang he tau wiki ki angi matangi, mai tau lang matai, mai amana ki e tau whakatu talanga ke tuku atuai, ke he whono lahi he tau takitaki.
Koe whakotaki e mauturu utai ke whono he from, mahina September, tau mai ke e mauturu mui ke whakatu talai, whakamaupopo e he tau takitaki tau koutu, e tau manatu e no whakakisi e, mai mai ke e ke uta ki mua, whakahoro uta ki mua, e tau mena no manako e mai tūru ki tau ki pūle he finance ministers, finance and economic ministers. E atu Pasifika.
Koe whanau tau whakamuli anga e tau te ki tāke ki e tunga ia ki tau whanau la lahi koe forum. Mai he tau tau ka maale mai e koe whanau he tau ka maale I wanu atu ne whai manat whoki a kai ki whanau tau whakamuli anga ne nā kai la whakamuli a. Poke tau pule anga mai tau mawehe anga tau mūtu. Tunga e Pacer, mai Pacer Plus, mai whalu ni a tau whakamuli anga penane nā kai la maupopo. Whai whakatū tā langa na kai amtolu ke tau mawehe anga I he tau takitaki, mui tau koutū la lahi, tau hoko ke tātu ke forum.
Lahi whakatū tā langa amtolu, nā kai ke Pacer, po ke trade ke mena. Lahi whakatū tā langa ke lāta ai mui tau tupe ke climate change. Ne uka uka ngai a pehe mai sā mā ke mai tūru. La kau ka hara tūru he makaukau te tāta rau tūru ke mena. Pehe mai tū varu uka ngai a rau tūru. Pehe au ki a rau tūru, uka fukini a mai tūru, ka hei ina wha heo whakahanga. Siki si au, wharu mena ia ka whakatū tāra e ai a mai tūru tau tukitaki he atu Pasifika he whanam he tau ni. Koe he ngai tau pahara ki rama tai e, e mai tūru ni e mai tūru, a tau tūru he atu Pasifika. Ke mai kei ki whakamhau hau I tau tupi e ne, ne longa. Ki longa tau ki tunga hua he tau tūru mutu. Siwe taha mena fuki e na whanua I Saundi. Ke whakatū tāra ai ke whoro mena bihia. Moi manako fuki nā e mune ki ono ono fuku makutu ku hingu mai tau mena. Nuka mai ke tau tūru ke dausi ai. Whakamau popi te tangata ke dausi ai. Ke dausi ai te mana I anu ka manako ai e tau tūru ki ai.
Koe taha whanuanga nei ne whakahoku fuki ki niwe ke he tau ka mole. Pehena e te wala tātu tupu ne ko mō mai ka lata I mai whef nei, amana ki ke liriu ke whelewea pehene ke a whewhi atu loto. Nono whaa, nina pō ato liriu atu tōru ke whelewea.